Ndiyakwamkela. Namhlanje masithethe ngee-limits. Sizoba nantoni? Masithi u-f of x ulingana nabani? Ulingana ne-absolute value kabani? Ka-x uthabathe u-3. Umahlulahlule ngo-x uthabathe u-3. Siyazi ke i-absolute value uba ithetha ntoni. Kodwa ke namhlanje sisebenza ngee-limits. Nantsi ke i-limit yethu. Masibuze uba i-limit ka-f of x ingubani xa u-x esondela kubani? Xa u-x esondela ku-3. Siyazi ke i-limit uba ithetha ukuthini. Uyabona ke into yobana kule limit yethu, kule function yethu, uba sehlulahlulwa ngo-x minus 3. Siyayazi into yobana xa u-x ingu-3, ilimit ye u-f of x wethu akanayo ntoni, akanaso isisombululo. Ngoku ke masithi siyibhale le function yethu ngolunye uhlobo. Sathi siyibhale njani ke? Sathi u-f of x ulingana nantoni. Ngoku ke sacinga ngeemeko ezimbini. Imeko yokuqala sathi sicinge into yobana kwenzeka ntoni xa u-x emkhulu kuno-3, eyesibini xa u-x engakanani emncinane kuno-3. Nantsi ke imeko yethu yokuqala. Xa u-x emkhulu kuno-3, le function yethu kwenzeka ntoni ngayo? Xa u-x ke emkhulu kuno-3, siyaqaphela into yokubana kwenzeka ntoni. Kuba lo ngasezantsi sino-x uthabathe u-3. Ngasentla sinabani? Siyayazi into yobana i-absolute value ithetha into yobana uzofumana inani eli-positive. Noba kwenzeka ntoni, inani uzolifumana li-positive okanye li-plus. Ngoku ke xa u-x emkhulu kuno-3 sizoba no-x minus 3. Uyahlulahlule loo nto ngo-x uthabathe u-3. Kuba kaloku siyayazi into yobana u-x xa engu-3 sizoba no-3 uthabathe u-0, izoba positive loo nto. Nangasezantsi ke sizoba nenani elifanayo nelingasentla. Ngoku singaphinde siyibhale loo nto ngokubana kwenzeka ntoni. Sithi ilingana no xa u-x emkhulu kuno-3 sizofumana u-1 onjani o-plus. Kuba kaloku uyakhumbula ngasentoni, ngasentla sine-absolute value. Kwaye ke elinani lingasentla lizoba likhulu kuno-1. Masijonge uba kwenzeka ntoni xa u-x emngaphantsi kuno-3 okanye emncinane kuno-3. Siyazi ke apha ngasentla into yobana u-x xa emncinane kuno-3 izasinika intoni? Into e-minus. Kodwa ke ngasezantsi uzawuthi uqaphele into yobana sino x minus 3. Ngoko ke soba no-minus x minus 3. Nangasezantsi sibe no-x uthabathe u-3. Siqaphele into yobana xa u-x engaphantsi ku-3 izasinika u-1 loo nto, kuba kaloku ngasentla soba nenani elifanayo nangasezantsi. Izasinika u-1 onjani? O-minus. Ngoku ke siyazibona ke ezimeko zethu into yokubana ngasentla sino xa u-x emkhulu kuno-3 sino plus 1, kanti ngasezantsi xa u-x emncinane kuno-3 sino minus 1. Ungathi ke uzijongele ngokwakho ke le nto, ubeke noba leliphi inani elikhulu kuno-1, ubeke noba leliphi inani elincinane kuno elikhulu kuno-3, uphinde ubeke nenani elincinane kuno-3, ujonge uba uzofumana u-1 no-minus 1 na kwezi meko zimbini. Masiyidrowe ke le function yethu sijonge into yobana kuba kaloku ngoku sithetha ngee-limit. Uba kwenzeka ntoni xa u-x esondela ngokusondela ku-3 kwintoni? Kwi-function yethu siyayazi ke i-function yethu uba nantsi angasentla. Ngoku ke siyibeke kwi-graph sijonge into yokubana kwenzeka ntoni. Nanku ke u-x ungu-3, siyazi uba sino-3, siphinde sidlule. Ngoku ke siyazi uba siphinde sajonge imeko yesibini xa u-x engu-minus 3. Ngoku ke siyayazi ubana xa u-x emkhulu kuno-3 i-function yethu ilingana no-1, ukanti xa emncinane kuno-3 i-function yethu ilingana no-minus 1. Ngoku ke le nto siyibhale phaa ngu-1 no-minus 1 iyafana nale function yethu. Kodwa ke eyona nto siyithethayo, siyayazi into yobana uba i-function yethu ayithini, ayinasisombululo kubani? Ku-x is equal to 3. Ngoko ke siyayazi uba sifumana ubani xa u-x emkhulu kuno-3 sino-1. Isichazela loo nto ke le nto siyibhale phaa ngasentla. Ukanti xa u-x engaphantsi kuka-3 sizothi sibe nobani? Iyasichazela into yoba sino-minus 1. Ngoku ke yigrafu yethu ke leyo, nantsi ndiyibeka apha. Xa u-x engaphantsi kukabani? Kuka-3 sizofumana u-minus 1. Uyaqaphela into yobana isangqa esi singagcwaliswanga sichazele into yobana ingaphantsi kukabani? Kuka-3. Ngoku ke xa siphendula umbuzo kuthiwani? Kuthiwa ilimithi yethu iyakubani? Sizawuthi sifumane u-f of x uyakubani xa u-x esiya ku-3. Ngoko ke loo nto sayijonga kwimeko ezimbini, kuba sinemeko ezimbini kakade, siyajonga uba uya kubani xa usuka ku-3 kweli cala li-minus okanye u-3 kweli cala li-plus. Ngoku ke sathi sikhangele ezo meko zimbini. Siqale sijonge le uba xa usuka kweli cala li-minus, ngoku ke uzathi uyibeke ngolu hlobo ukuthi x3 umenyuse ngo-minus xa usuka kweli cala li-minus. Ngoku ke sathi siyayibona ke igrafi yethu xa usuka ngapha kweli cala li-minus lihamba xa usondela ku-3 uzawuthi ufumane kubani. Xa uqala mhlawumbi ku-minus 1 usiya ku-3 uyaqaphela ke into yoba ilimithi yakho iza kunika kubani, iza kunika xa usuka, iza kunika u-minus 1 xa usondela ngokusondela ku-3, kuba kaloku uyayibona uba isoloko ihamba kubani, ku-minus 1. Xa usiya ku-2.99999999 uyaqaphela into yobana iza kunika u-minus 1. Ngoko ke siphinde sijonge na xa usuka kweli cala lingasentla li-plus uba ilimithi yethu izathi isinike ntoni. Xa usuka kweli cala lingasentla masijongeke uba u-f of x wethu uzawulingana nabani xa u-x esondela ngokusondela ku-3 kweli cala linjani li-plus. Uyambona ukuba nangeya u-3 xa uno-4 uyaqaphela uba ilimithi yethu ikunika u-1, xa uyawusondela uya ku-3.5 iza kunika u-1 onjani o-plus, xa usondela uya ku-3.00001 iza kunika bani u-3 u-1 uxolo u-1 onjani o-plus. Ngoko ke uyawuthi uqaphele uba sinemeko ezimbini apha uba xa usuka ngase ngakumanani amancinane ilimithi yethu ikunika into e-minus, ukanti xa usuka ngakumanani a-positive ikunika into e-plus okanye xa usuka ngasentla. Ngoku ke ithetha ukuba loo nto ilimithi yethu ayithini, ayifumaneki, asinayo, asinayo kwa ilimithi, it does not exist, ayikho, into engekhoyo. Ngoko ke sibona ngantoni uba ayikho, kuba kaloku xa ibizoba khona bekufuneke into yokubana isinike intoni, amanani afanayo, iye kwinani elinye. Ngoku ke ungayithi uyibeke loo nto ngokwendlela ekuthiwa yi-general ethi ilimithi kabani ka-f of x xa u-x esondela kubani, xa esiya kusi mhlawumbi noba leliphi elo nani, funeke isinike u-l, u-l lelo nani linoba leliphi. Xa kutheni, xa ilimithi kabani ka-f of x xa usuka kubani ku-x kwelinye icala, kweli cala lingasezantsi ikunike u-l, iza kuthi ilingane nabani, nelimithi ka-f of x xa usuka kweli cala lingasentla nayo ikunike u-l. Lo limithi yethu iza kuba ngubani, iza kulingana no-l. Kufuneka xa usuka ngasezantsi naxa usuka ngasentla ufumane inani elinye. Ngoku ke siyaqaphela ukuba apha xa usuka ngasezantsi sifumana u-minus 1, ukanti xa usuka ngasentla usiya ku-3 ufumana u-plus 1. Ngoko ke loo nto ithetha into yobana ilimithi yethu ayithini, ayikho. Enkosi.